Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambenami. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Ay,